Nō rei, kei te kimi tonu, e rā kura e huna ana, e rā mōihotanga. Tēnei mea te whai te reo, he mahi mutunga kore.